Kumutumba neti wa komine Mbuye w'intara ya Muramvya niho umuryango umwe wibaruka umwana w'umuhungu maze uwo mwana bamwita Hitimana Siriyake. Uwo mwana yarakuze nk'abandi bana ariga ararangiza amashure ndetse arabandanya ariga na kaminuza. Nuko nkuko bisanzwe iyo umuntu ageze mu bigero byo kubaka arubaka ugwiwe maze akagira urugo gwiwe byite Hitimana Siriyake rero nawe yaje kubaka urugo yubakana n'umwigeme yitwa Ingabire Mimi Alice. Hitimana Siriyake rero na Ingabire Mimi Alice bagira ubukwe bwiza cyane aho inshuti n'imiryango bishimye maze biba umunezero mu muryango ndetse no mu nshuti n'abagenzi. Inyuma y'iminsi itari mike Imana aje guhezagira urwo rugo rwabo maze ibaha umwana w'umuhungu w'imfura yaje ku izina rya Hitimana Ricky Aiden maze umuryango ukomeza kubamwo ibyishimo ntangere. Nk'uko ababyeyi bari bamwise Hitimana maze iryo zina ryaje kubyara irindi zina aho Hitimana Siriyake yaje kwitwa kandi Sisi Hit Promoter. Maze umisteri miki Sisi Hit Promoter naryo rivyara irindi zina rya Hit Promoter. Anakubwira ko iryo zina rya Hit Promoter yarikoreye cyane kuko giye kuvuga ko yabaye umumenyeshamakuru w'icyitegererezo na cyane cyane mu gisagara cya Gitega ndetse no mu kandi karere. Sisi Hit Promoter rero ariwe Hit Promoter abicishije mu kiganiro ciwe yakorera kuri Radio Star FM yise Sunny Stars yaje kuduza impano zitandukanye na cyane cyane mu bana b'abarundi bari bafise ingabirano yo kuririmba aho ndetse yanatunganya ihiganwa buri mwaka yise Sunny Stars Award aho yaje kuduza impano z'abana b'abarundi batandukanye harimo nka Delos Azizizo Baby Mushimire Umugwitu Boys ndetse n'abandi baririmbyi batandukanye yagiye aradugiriza ingabire zabo. Imbere yaho yaranakoze n'ikiganiro yise Sunday Vibes ikiganiro cyaca kuri Radio Buja FM Gitega aho naho nyene yagerageza kuduza impano z'abana b'abarundi na cyane cyane abafise ingabirano yo kuririmba. Urugo rero rwa Hitimana Siriyake canke Sisi Hit Promoter canke Hit Promoter na Ingabire Mimi Alice rwaje gukomera cyane ndetse imbere yaho baja kubatizwa mu mazi menshi nkuko muri ko murabibona muri aya mafoto. Icyangarukanye rero kuri uno munsi nuko amasaha arenga 20 uwo muryango wa Sisi Hit Promoter canke Hit Promoter na Ingabire Mimi Alice baje kuronka kandi ikindi kibondo uwundi mwana iyindi ngabire kuva ku mana umwana w'umuhungu yaje ku izina rya akakumburi iri zina nimba ushaka kurimenya y'uwundi mwana wa Sisi Hit Promoter na Ingabire Mimi Alice tuze guhurira muri commentaire maze ndarikubwiye. Uko nkagomba kandi ndabona ko mu mavideo uri kurabona amavideo agaragaza uko Hit Promoter ari kumwe na mugenzi we Celeste bagenda bagana kumbure aho umufasha we Ingabire Mimi Alice yibarukiye umwana wabagira kabiri w'umuhungu. Byari byishimo ntangiri umunezero mwishi ndetse aho mubibona muri aya mavideo ndiko ndagenda ndabagaragariza kuri Igozen TV. Reka kumburi ntabarandiriye umviriza gato amajambo Sisi Hit Promoter canke Hit Promoter yagenda aragaragaza aho nyarazi ko umusatirizi genda ndamufata amajwi. Nivyo munkundira mba ndi umunyamwuga nkuko mwanyise umusatirizi ndagenda satira amakuru mwa mushaka umviriza uko Hit Promoter yagenda aravuga n'ibyishimo byinshi agiye kuraba umuhungu we agira kabiri aho no kubwira ko umuhungu we wa mbere w'imfura yitwa nkuko nabikubwiye Hitman Ricky Aiden. Gumana nanjye rero gato twumve uko Hit Promoter yagenda kuri Hôpital Regional de Gitega agaragaza ibyishimo ntangere umunezero ntangere afise mu kuronka uwundi musore agira kabiri.
Eba ubu tuvugana ngiye gutora umuhungu waka
umuhungu wa kabiri ushatse gusobanura ko wavyaye
promota wundi
wavyaye bro
tuvugana na vyaye
uru wigitanga cyane numvise umugabo avyara ndaka
je na vyaye umuhungu waka
avyaye sangaka
man ushaka kumenyisa icyo ndi cyo no kwari kumugoroba ejo
so reka rero mfate aka kajyoko kubashimira mwebwe mwese mwagumane mwagumanye nanje umusatirizi kumbure aho no kubwira ko kandi uje uragendera YouTube channel ya Igozen series aho bagenda bashiraho comedy zitandukanye filme zitandukanye aho no kubwira ko filme uburozi irikira ibyitwaramwo neza cyane uburozi hari anye dakika ta muntu agikoresha uburozi muri iyi minsi ahubwo mukoreze mukoresha uburozi mukwica ibyo byose byotuma bibasubiza inyuma ubwo bunebwe mubwice abo bafite ibyiyumviro bibi byo kubasubiza inyuma byo kubashiramwo ubunebwe ibyo byiyumviro bibi mubyice reka none kandi ndakwibutsa wewe uherereye mu karere ka Masanganzira ashika muri Western Shop. Western Shop rero ho aho bashobora kubagezaho ibikoresho byo kubaka bitandukanye. Ndavuga hariya anye amabati, amafela beto, amatibe. Hariya anye abasudira ibikoresho bakoresha biba bihari. Ntibagiye abarimyi amasuka abahari abubaka kandi amasima atandukanye buse ya buseko ndetse n'isima kuva mu gihugu cya Tanzania isima ya Simba ibihari. Hari byinshi bitandukanye ishikire muri Western Shop iri mu gisagara cya Gitega ku Masanganzira neza na neza ufashe ibarabara rya Karusi urenze ku magareri y'ababikira umanutse gato urenze ibintu hari bitoki uzobona shop nziza cyane yanditseko Western Shop uzocuhabona kumbure ushobore kwigurira ivyo nkene ivya nkenegwa uzoba ukeneye
Igozen TV.